Prophetic gang, my friend, greet you in the name of Jesus. Ngiyabingelela mhlobo wami egameni lika Jesu. Ngiyabingelela zonke izinceku zikaNkulunkulu, Pastor Nqulo Dumi. Ngiyabingelela my friend egameni lika Jesu. Ngiyabingelela uGogo Tshitshi. Ngiyabingelela nazo zonke izinceku engihamba nazo egameni lika Jesu, ugcina kanva. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni elihle lomfelo wethu Jesu Christ. Hallelujah. Akabonga uNkulunkulu. Ngiyabingela sound engineer nokhiponist egameni lika Jesu. Amen. Ngiyakholwa ke bazalwane ngisindisiwe egameni lika Jesu. UNkulunkulu neyami impilo wayenzela umusa ngelinye ilanga. Kwangangifanele bazalwane. Kwangangifanele. It was not good for me ukuthi ngithole umusa kaNkulunkulu. But uJesu, Jesu wasenzela umusa bazalwane. Neyami impilo umusa wawuthola. Hallelujah. Ngizocela bazalwane siphuthume siyezweni likaNkulunkulu without of wasting time bazalwane. Sibuka uMark chapter number 5 egameni likaJesu. Ngizocela ukwazi ukufunda kahle isiZulu bazalwane, ungafani nami engifundele bazalwane. Mina ngikwazi ukufunda isiZulu egameni likaJesu. Ngiyacela Nkosi bangiphiweke amandla, amandla ngiyawathi ukuba ngiphiweke nomizilimo Jesu. Siyamthemba uThixo ukuthi nanamhlanje leta iqale ngesonto edlule uyaqhubeka nayo. Iphi into entsha bafowethu engiza nayo? Kodwa lokho bekhulunywa abahlobo bami nabafowethu bebemala, ngizogqugquzela kukhona ukuthi ngempela kuyikho, akukho okunye egameni likaJesu. Haleluya. Ngaze ngithintile mnganami, thintile mpostoli leka supernatural power. Ingithinte kakhulu inceku yodumo ukuthi noma amandla ekhona kodwa khona the power beyond the nature. Amandla angajwayelekile, amandla apostoli, apostoli yanginyakazisa le mhlobo. Ngiyangiyakazisa ngixolela nasemakhaya sebeyozo iphimbe egameni likaJesu. Haleluya. Because ingithinte kakhulu leyamandla ncike yodumo ukuthi khona amandla ngalewa amandla ngalewa strength, the physical strength, there is power. Kodwa lamandla wasebenzi njengamandla strength. Kodwa lamandla amandla egunye. Akabonga uNkulunkulu. Amandla authority. Uma ngabe lo Samson lo ukuyiveza kahle le yokuthi khona amandla ngale kwamandla. Babeza kuye be natural with their physical fitness. Bayitshela ukuthi bayona nomuntu onamandla physical. Kanti abazi ukuthi beyond the physical fitness, this power. Akhona amandla ngale kwala mandla ajwayelekile. Asifunde ivesi bese siyathandaza egameni lika Jesu. Mark chapter number 5. Verse number 1. Sifunde nje. Soma la isemakhona egameni lika Jesu. Hey, amandla. Hey, pastor. Pastor, amandla.
Ifundeka kanje nayo bazalwane ongikele mike. Ifundeka kanje bazalwane ithi ukhishwa kamadimoni.
Yeah.
Base befika phesheya kolwandle ezweni lamagarasa. Esephume emkhunjini kwahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni enomoya ongcolileyo.
Basohambeni labantu bahlangana nomuntu onomoya ongcolile. Yeah.
Wayehlala emathuneni. Kungasekho umuntu ongambopha ngamaketana.
Wayengahlali ngentando yakhe emathuneni. Kodwa wayehlala ngenxa yento emngene.
Ngokuba wayeboshwe kaningi ngawoza nkosi nangamaketana.
Lo muntu mfowethu, the physical fitness. Ngenxa yomoya omngene. Umenze gqashula izinto. Engaqabuleki. Uma kumasense zakho lethi yona, my sister. You cannot break the chains. Kumasense zakho. Kodwa ngenxa yokuthi khona into emngene lo muntu. Wenza into engajwayelekile. Funda mnganami. Funda kwethu.
Kepha amaketanga ayegahluliwe. Nguye nawoza nkosi babephuliwe. Kungekho noyedwa owayenamandla ukumthambisa.
Fanele bazame ukumthambisa mfethu uma uzofunda leyo portion. Kuyezwakala ukuthi bake bazama. Then umbhali wayesethi wayenamandla engakwazi engekho okwazi ukumthambisa.
Ya
mgenge.
Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni.
Oh,
ememeza ezilimaza ngamatshe.
Ezilimaza ngamatshe. Qhubeka mfowethu siqede sithandaze egameni likaJesu.
Wathi ukuba ambone uJesu esekude wagijima. Wakhuleka kuye. Wayesememeza ngezwi elikhulu ethi
Nginamsebenzi muni nawe Jesu. Kubeka mngani wami.
Ndodana kaNkulunkulu ophezu konke.
Ayamazi ukuthi indodana kaNkulunkulu ophezu konke. Asiqede.
Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi.
Angimazi uNkulunkulu emfungisa yena, he.
Ngokuba wathi kuye, phuma kulomuntu. Moya ongcolileyo.
Moya ongcolileyo phuma kuwe. Uthandaze mnganami masisi yami.
Qaba wethu onamandla. Nanguyise wenkosi yethu uJesu. Izwi lakho liyaphila, linamandla. Ebusuku uThixo, sihleli silalele wena. ngegama lika Jesu misukwana wakho uthwale uNkulunkulu ukuphila impilo zethu siyale ngezu lakho ngegama lika Jesu Kristu kwase Nazaretha amen.
Chapa ke ngiqale kanje lendaba yethu bamba isikhathi ngameni ka Jesu. Indoda la isendaweni okungahlala abantu abaphilayo kuyona. Number 2, le ndoda ncike yodumo iyaboshwa igabuke iyayilimaza amatshe. Le nto yamandla noma ya supernatural uma ngabe siyibuka on other side, not fight against the spirit through the flesh and blood. Ingqondo yakho ayikwazi ukulwa nemimoya. Education yakho ayikwazi ukulwa nemimoya. Ungaba ne diploma, degree, honors, masters, doctorate, but you cannot fight against the spirit. Because umoya mangabukubamba ubukisa ngawe ebantwini abakwaziyo. Abanye bethi siyamazi before, kodwa simaza senje ngenxa yokuthi there is a certain spirit odilaza impilo yakho. Yayikhonza umuntu ohamba egqilazekile. Umuntu ohamba egqilazekile uyalimali engqondweni. Uyalimali engqondweni, abantu befisa ukumsiza kodwa bengeke bekwazi ukumsiza ngenxa yento engekho. Haleluya. Ebabeletebela isihlele emnyaka emathuneni. Yayinazo ihlobo, shuli yayinazo ihlobo. Angifuthi uma kukhona nabantu abaphila kangcono ezweni bebona ukuthi asithandi le ndlela mfathi aphila ngayo, kodwa ngenxa yokuthi khona umoya omngene asikwazi ukumsiza. Yena amandla mpostoli, amandla ncike yodumo, umbuso thile, it a certain kingdom. And kukodwa sibaziyo ngembuso ukuthi mibili imibuso, there are two kingdoms. There's kingdom of God and kingdom of light. And number 2, kingdom is not a kingdom without a king. And king is not a king without the rules and regulation under his kingship. Ukuze kubonakale ubukhulu bami, ukuze kubonakale ukubusa kwami, kufanele ngi-implemente ama-rules nama-regulation ngaphansi kombuso wami. Uma ngabe isitha nomoya wesitha uzongena empilweni yomuntu, umuntu angaphila impilo ayithandayo kodwa uphila impilo ethanda umoya omngene. Njengoba sishumayela, asishumayeli ngoba sithanda kodwa umoya osingene. Iwona ongasinika ukuthula apostoli, iwona ongasinikezi ukuthula. Ngisho ngathiwa sithanda ukufana nabanye, ngisho ngathiwa sithanda ukubukela amathivi amakhaya, kodwa umoya kithi umprofethi umdenga ukuncabelile ukuthi urelaxe njengabanye abantu. That is why hostel enkonzo khuluma ngomoya onamandla uma ungena empilweni yomuntu. Lethi iBhayibheli ngijakukhuluma ngoJesu ekhulula umuntu, khona bazokhululwa la apostoli, khona bazokhululwa la. And ngiyamkhola uThixo ukuthi your life will never be the same again uma wayibamba lento esikhuluma kule ndawo. Lethi iBhayibheli le ndoda yahlangana noJesu. Number 1, isithola iphe enkulu uJesu mangabe bewela bengakehle emkhunjini.
zithola impi ethi bese emkhunjini bewela lithi kwavuka umoya omkhulu wanyakazisa iBhayibheli yayikhona neminye impostoli imkhumbi kodwa lo mkhumbi lo okuphetha ukuphila okuyophulukisa umuntu osemathuneni kube yiwona okuliwa nawo because imimoya iyazi ukuthi umeke yakudedela la sobalwa nomuntu engakafiki lapho ngoba imimoya isibonile ukuthi wayayugoki uyaphazamisa la uyakhona uyosinikeza inkinga la uyakhona leso kufanele siwe nawe ungakafiki la uyakhona uyabona njengoba isitho sikulwisa nje silwa nempilo yakho iyenxa yokuthi siyabona ukuthi khona la uyakhona kukhona la uyakhona nokuhlala izintoma siyamemezela ukuthi bekezela qina enkosini nasemandleni amakhulu ayowazi ukuthi ujehova akathule ngobe ngaboni kodwa ithinto uyabona imeko yakho kokhokonabantu kunabantu asanaphile iminyaka ngaphansi kwesimo esithile but today angashow you ukuthi isimo sakho isimo sakho ngisho ngathiwa kwaphehlwa hlobo luni lomithi kwabizwa igama lakho kuma-itharathile okathiwa sobuyiphinde uphumelele kodwa sizothi nangu ujesu osiza umuntu uyamsiza mfowethu umuntu ujesu akhululeke ngempela uyamsiza mphostoli umuntu ujesu indeed ukhululeke ngempela ilizwi kankulunkulu uma ngabe intothana yomuntu inikhulula ngempela niyoba bakhululekile sozicinisekisile ukuthi amanga lento ekhulunywa ngesimo sakho ngisho ngethuba ihlobo nabangani bayakushiya ngenxa yesimo ophila ngaphansi kwaso kodwa zizothi ndazeni uyondilaya ukhona umlamuleli womuntu khona umlamuleli womuntu ongakhethi ibala lomuntu ongakhethi ukuthi ubani ongakhethi nawe ukuthi uzalwe ekhaya elinjani kodwa uthi uma umamukela athi ujohane bonke abamamukela wabapha amandla imaphila amandla akhulunywa ngawo amandla okuthiwa abantwana bakankulunkulu laba bayithole lentanda yendoda nangentanda wesifazane kodwa bazelwe ngomoya kankulunkulu
amen
yayisizakala wena ungabi ngesimo lesi ophila ngaphansi kwasekhona umlekeleli wempilo yakho sizakala we are here to help you sizakala ukhona ujesu onamandla okulamulela impilo yomuntu le ndoda sazi ukuthi imimoya yayihlasela nini okunye impostoli engunothise ngale ndoda iBhayibheli alisitsheli igama layo kodwa lisitshela ngesimo sayo ukuthi kwakunendoda ezweni lamagaraji eyayihlala emathuneni because ivamile le nto yokuthi abantu bethiwe bengalazi igama lakho kodwa besazi isimo sakho ukuze uchazeke kangcono ebantwini ukuthi uma ngabe kuchaza komunye uthi khuluma ngalowo wasisi onje because wazi isimo ophila ngaphansi kwaso kodwa ngiyamthanda uJesu uma ngabe efika kule ndoda uma ngabe efika kule ndoda akabuze ngabe ukuthi ufunde isikhathi esingakanani uphila ngale simo kodwa uzomtshela ukuthi wena moya kubuyazi ukuthi ayikho into ongayenza uma ngabe umoya ungaphumanga kufanele phuma umoya othile kunomoya othile okufanele uphume ubona umhlaba unje ubona ama-legislator e-amenda ama-rules and regulations amahle usuku nosuku ngenxa yokuthi khona the certain spirit
Only Jesus Christ has the power and authority.